Homa Bay TV is moving closer to your village, closer to your town, closer to your sub-county, and today we are privileged to have somebody who is very special. Irio nade jatenda?
Ario maber jatenda.
Ero kamano. An gi penjo moro kama piyo 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 piyo. Ayi kwan mondo iduoka. Sawa.
Awinji.
Ang'o momiyo ng'ato nyaka ger simba?
Ero kamano jatenda. Mokwongo ero kamano kuom HBTV nikech wamor kodu kendo gi tich mutimo. Okay, nikech en puonj simba ni mondo ng'ato gere, pogruok mar simba en ni simba ni igolo nyithindo malo, iduoko gi piny. Mang'iso ni kich koro gisebede kiwango moko mag joma dongo. Koro igero ne gi simba, mang'iso ni gero ne gi odgi ma ginyalo bede. Emomiyo iluonge ni simba, mang'iso ni en od nyithindo makende.
Okay.
Yeah.
To be oyene ng'ato kaka koro un baba, bo yeni mondo idhi e simba?
Oko yeni.
Ninge chango?
Okay, donge ni nyithindo gin jomo ero tugo mang'eny. Maybe inyalo yudo ka gitugo tugo moro moko winjore gi ng'ama ng'ongo. Kore
tugo,
mondo igero ne.
Tugo ni en tugo mane?
O nyithindo, ing'eni, emomi ilungo gine gini nyithindo. To machakare gi. Mang'iso ni ginyalo tugo tugi e od cha. Temomi ogolegi e ot maduong' malo. Koro in ng'ama ng'ongo kibiro kacha nyaka signal, nyis nyithindo ni okay, ng'ama ng'ongo biro.
Nyaka ichiw signal. Mondo giringi.
Nyaka ichiw signal. Mang'iso ni alert gi ni, ng'ama ng'ongo baba biro, ng'ama ng'ongo biro. Koro gidog gidimbore gi wach ni okay, baba biro, wawinjane ni to baba wacho nang'o.
That was an opinion from Homa Bay County, and my name is George Otula.